So, Oma this year, we are Nana Abosomakotre. The Dana make my, the Camilla my, don't try the lion. If you try the lion, lion will kill you. One day, monkey go market, no come. Because of banana. Nana Abosomakotre, Mote Menka, Ache. And yen de, we and I make us a petition, ye advert. Na, nipatuntum, ye wo, achin ye dia. Ewo ye my mohanuma, ye patching ye too much. E me kase, ye si bibi niho, and I'm rebi a me kase. Se bibi eni honuma, e dino so eni hono. We yam head ye, ACC, ewa kaswa, nansai. And ye me, nana, Abosomakotre, and Ameka. Na so obi etime ma obi ne ba ma ayira de a ne wo hu sampa bibi e wo hono na emmu no obi a ne ade a nyankopon e de che obi de a nyankopon e de che no nanso no odidi bone e na obi nso ne de papa nko ana wode yo entime a ye frame na na Abosomakotre me majuma me ye se abayifuo e se obi se obi e se obi ajuma e no ho ena mensu me da to me ho so amaso afi David a me de bua gana mai na nana Abosomakotre angesa me yeni yen yewo sika emwa a ya na me ka sika duro a sika duro na afa mu no me ka we no obi wo ho no mo a wase yate abre nanzo no otete ho no mo a na ohia akum no obi ohia nti wone ne yire wo muntem asai ɛna obi nsusu kura no ahokyire nti ne mba ɔno ane ye mu mba kura no ɔkasa a wɔ mu ntie no ɛnti no ɛmmerɛ bi ameka me sɛ sɛ wobɛkɔ ayi a anasɛ wokɔ ayi ase a wohu sɛ obi agyina badwam na so wɔsaa bɛyɛ 2 hours a me nua ebia no wɔni sika a wɔde bɔbɔ nsa ɛna wo saa kɔhu sɛ akokora anasɛ aberewa na ɔno nso wɔhyehyɛ nkonnwa a wɔno nso no ebia no wɔni sika a ɔde bɔbɔ nsa abɔdeɛ nanso no ɔno nso pɛ sɛ abusua hu sɛ ɔno nso dɔ nipa no a wɔfiri mu ɛnti no ɛna yɛ a na mɛka sɛ mmerɛ biara no me sɛ ohia ɛna twe patapa obi de obi ka ɔkɔda no ka a wɔnni bia ɔbanya kasapa bia ka akyerɛ no no wɔ se ae mentua na aban koraa de ka ɛna ayɛ obi nso ɛwɔ hɔ noma wɔ sɛ asew ɛnɛ deɛ waba no mfumu yɛ a na mɛka sɛ sika ɛwɔ dan mu a asew ɛba no mfumu so wɔ mbaa no mfumu o deɛ wɔ sɛ woyɛ na asew wɔhunu mmɔden bɔ ɛne hia ɛnti yɛn sika a yɛyɛ no yɛmfa mmogya ɛmfa ɛnyɛ sikaduro ɛna yɛn yɛ sikaduro no yɛwɔ no ahotoɔ bebree ye wodie ye de kawa eba hye won saba ejato wo da na ajo ade ba chi no na kawa no won saba no eni ho anasa ona ba nso na ede hye ya na eni ho no fa kwa kwa ye de ye ntimi enkyere wo efiri se se enye de ebo foko hu no nwura mi na no ba fi a woka e na ye sai wo sika duro nso so ho no ma eno nso no e ye oba ma de na oba ma de no ye wona hodo mi mu ye wodie ye yema wa wo ni wo ba betimi ada dudu obi a wo pena nso eba emba ena ye wodie ye yema wa eno wo no oba entimi nda kwa sika no nso ba na eba e ye oba ye se na wodie ansa na ye san wo bi nso wo hono ma eno nso ye akokodie no ye wo na hodo mi no ye wodie ye di akokoba ma wa wo bo odi mprensa no waka die nti a waba na na Abosomakotre aso ye na fe ya kan ya gura gu ho no aburo dudu o di akoko no ebe di eye emfi a wo banya enu twa mu a ye san wa akoko di a eno nso ye soja wa abonte ye di akoko ama wabo di mprensa wo yo ba wabo no mpren nai na wo wi a ye ba ja akoko na wo spiritual room sunsun dan mu ho no akokɔ no ebe pie anante akowura agya no mu ma agya no ahye akokɔ na ma nada no enso enye me anasa wo ena wo de akokɔ no ekogu gya no so ohu na nenso no na yede ba ya adwuma na ma that very day no ano wo nsa eba ka wo sika eno ekɔda nkyɛn a ena yesan wo bi nso so wo hɔ no ma eye wo wo de wo wo no enkosia ena wo wo no wo die yede eno eto nkyɛn a your sign will be a honoma, but talk watch, I am you suda, nay, the ayama. And no, a danchena, and they would the over to chela, I am you suda, nay, the ayama. Yet the ano, a twinchena, ye would dear ye, ye mawa, over to abronoma fool, nay, the ayama. And I see the ano twinchena, ye would the over to o giant, bema fufu, na ye the ayama. Yet the ano twinchena, and now ye would dear a yesapura. Na what you beano, uba you to see the baya would the one son, a so tia, unya and me, and so. Naminia, dear Ed, they say, Oba, yen ye ye consultation. And to consultation ne a 200. And to not fear Frank as an anna, to come one, Sammy Baya, say, and I was a mediba. Who was a can come by main chain? Oko hospital and swa, ye omoya de omoya lab. Near your temperature, ya bed dear how, and son of your mower drew. And you know, Utria 200 cities in our one by Creodi. Now, Fayed Wagrasun Sumudainu. Namache, my yabisa, I say, Nipa in the Sun Suma one day, sanity. Nampenuvaka said, Bian the Sun Suma one day, no, and no sanity, another sanity. Now, Femahunu Paya, Medibaya Juma Mawa, M. Fowl, how be a M. Fam Mau. And Time Sebanya Bisa Menchajo be Ewo Fonso, and also any professional. And then Quadanka Dayina Majumaya Eddy. Maya Juma from 1983, Emrebi Ameka, Messimi a police near Menko Pensia and Kamia RGP. Ayana Cre, a petition yard veteran, a Dina Abosomakotre, ye change no doubt. Nan Sono, me will be a branch back of Pet, Nipanaya Juma Wagane. Nelson and Abosomakotre Ayaduma and headquarters Ewo Wenchi, Sobenso number 2, Onoa and a sign yet Wala Hene Ewo Hono, Emrebi Ameka, Messrs. Amount for one point, and a mechiche, and a major amount for Sika mean to me Yaduma, Ye Pamuafri Kronum, Eden and Kes idea Hindi, Edemogi. Mekase, upon Chisu of a mouth fever drua, Messrs. Henry Johnson. And I put rest of a Maukusa Cruzadra, no one can honam. May what three branches? Bang a cryer, you manasse, and yadia, and perform one yadia, or banya branch. And to send me what branch you were Wenchi, or background to swap, me were Pokuase, and now fences no Kumasi and Saya as anti-regi. Ufri Babia no Bersi Kumasia, also may call a prepogenshi. And now you will be our name Kumasi here, also Kumasi guest, who see what now fret. Me numbers ya kubeti mi ede anya nana Abosomakotre saa sikadua meka we nyina ye de eba de bia sa wo mpe de eba de bia na se de maboboso na wo pe instant wine ye ka se instant wine eno eye de obi wo ho no mo a wo ye oba ono so pe so ye adwuma no enso no wo mpe se ne kunu hu obi nso ye ba ma wo mpe se ne yire ba hu obi kura no wo ho no ma wo wa brochire ono so mpe se obi ba hu eno Oba kando do a wope, ebi ame me pe 10 billion, ana ebi ame pe 300 billion, ana sika biya anwa eye sika aye dia eye ye, country biya sika. Ena no no obi bisa mi sena nana, yen ya ye wabro chire nsu yen su sena eba ye, ina mi sena kre, ma hun obi a wabro chire, a wamode damu ato no so, o fria bro chire a obedru ya ade chire yena, e damu no ako, na chire se e frifiye. And so will be a wabrochre no be wa gana nas what me born a dam dia. Natura se ba bia and frama et mukono. E motia nas a gin sono or mutimi a yaguma echo druce abatiko. Who abrochre now peso wa dam for you, and as only a mua. Also fry a bachelor of process. Ye bet me aye a duma mo, aye sika drama. Sa wopa, ye bachelor account. Ne the scanner to. Passes scan a dosa program a woman said. Abrochi a koto account ma, Oma Bisao, Oma Korshaw, a Duma Waya, and fear to do a Waya, what manias ask her. And to the air, Yana say, Ah, ye, dear yes, Ronco, ye will process her, ye yesica drew no mawa, ye bama uba to bag. Ye yarduman, ye do diva yarduman, ewa gana hano, near transfer scano, ewa soon sumafo. I must cannot bow them, and yet the bag me and a bayadma. Bag about for a war on chain, and a bag on so a war yen chair or gun. And to yea, yea, juma, yea, ah, and fuck or how be a and fumble. ye kasa ya na meka obi ti ho no wase na ye de ya te abre nanzu su no nipa no wona ma no wosrasraska ne ho che no a okope busu anu abun kotoje na wunim de nipa no mumu na okobun kotoje wona nimu wunim ekwan a wo fa aso a wode nya sika emre bia meka se sa hone ene de nya sika enka wo kokumase a kaya kaya fo abron saya esusu nke ba ye obode e na afensusu no e ya hone ene de nya sika enka wo bankran so a sekre omo omo da sekre omo ne ya adumade efiri se yen ya da no na afi omo omo asora humachi a omo so aso amanfo oba nanso bisa omo se sen ene tema o enti minua ye se aduro ba jiwa na ya trema ye freme Nana Abosomakotre, the dynamic one, with that's a big deal.